Sesithinde safika futhi leso sikhathi sonyaka lapho ilanga lishisa likhipha umkhovu etsheni. Nanka amathiphu okuzivikela elangeni. Hlala endaweni enomthunzi, ugqoke into enemikhono emide. Gqoka izibuko zokuzivikela elangeni, ugqoke isigqoko esivuleka ngokwanele ukukuvikela elangeni. Sebenzisa izicobo zokuzivikela elangeni phecelezi i-sunscreen. Ungakhohlwa-ke ukuphuza amanzi anele. Umnyango wezempilo ngaphansi kobuholi bukamphathiswa noma kugusimelane uthi stay hydrated.